heshima naomba sote tumkaribishe Mheshimiwa Rais Samia Wajani kiongozwa na bendi yetu ya Maroon Commandos. Karibu Mheshimiwa Rais. Kisha makale ya 60 Kenya, Kenya taifa letu, tukidhamini vijana wetu Kenya, Kenya nchi yetu, uchumi bunifu mambo na hoi hoi. Kenya, Kenya, karibu Mheshimiwa Rais.
Happy Jamhuri Day!